bakunzi mwama mutukurikira mu kigani gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo kaze muri ku kwezi kwa gatatu ijambo dusanga turibona mu gitabo cyo kuvayo gice cya 19 turagisoma cyose kugira ngo utahure bigufashe kuvayo igice cya 19 umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana ibonekera abisirayeli ku musozi Sinai mu kwezi kugira gatatu abise bavuye mu gihugu cya Egiputa ku munsi wa kwa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi bavuye Refidimu bataha muri ubwo bugaragwa bw'Isinayi nyene bashinga amahema abise basagaza ngaho imbere y'uwo musozi Mose aduza aho Imana iri uramubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi ati uko abari kubarira abinzu ya Yakobo ubwira abisirayeli uti mwarabonye ibyo yabakoreye ivyo yakoreye abanyegiputa n'ingene mweho yabateruye mu mababa nk'ay'inkukuma akabazani yare uti none rero nimwamwumvira iby'ukuri mukitonde isezerano ryiwe muzomubera inyego yiharije yitoranirije mu mahanga yose uti kuko isi yose ari iwe kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera ayo majambo abariyo ubwira abisirayeli umurongo w'indwi nuko Mose araza ahamagara abakuru mu bantu abashikiriza ayo majambo yose uhora yamutumye abantu bose baramwisha icyarimwe ati ibyo uhora avuze byose tuzobikora nuko Mose asubirana kuhora amajambo y'abantu uhora abarira Mose ati raba ndazi yuri ndi mu gicu cy'igipfungu cy'inzitane kugira ngo abantu bumve aho ndi ko ndavugana nawe baheze bakwemera ibihe byose Mose abarira Uhoraho amajambo y'abantu umurongo wa 10 Uhoraho abarira Mose ati genda ku bantu ubabwire biyeze uyu munsi n'ejo bamesura impuzu zabo umunsi ugira gatatu uzushike witeguye kuko je Uhoraho ku munsi ugira gatatu nzomanuka nze kuri uwo kuri uyu musozi Sinai imbere y'abantu bose nawe uzubashingira karimbi kaho bagarukira impande zose ubabarire uti mwiyubare mwe kuduga kuri uyu musozi canke gukora ku rubibe rwawo uzokora kuri uyu musozi ntazobura kwitwa nihaze hagire umukoza ku kuboko ariko bamwicisha amabuye canke bamurasa imyami naho co bigitungwa kiwukoze ko canke umuntu ivyo ntibize bisubire kubaho ariko inzamba ni yaramuka irandishijijwe niho bazobona gushika kuri uyu musozi umurongo wa 14 Nuko Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aji abantu bari arabwira bari yeza bamesura impuzu zabo abarira abantu ati umunsi ugira gatatu uzushike mwiteguye kandi ntihazagire uwegerana n'umugore ku munsi ugira gatatu mu gatondo haba imituragaro n'imiravyo n'igicu cy'igipfungu kizitanye kuri uwo musozi humvikana n'ijwi ry'inzamba rirengera cyane abantu bose baraho bashagaje bahinda gashitse maze Mose akura abantu aho bashagaje ngo baze basangane gusanganira Imana bahagarara munsi uwo musozi Sinai ipfunduka umwotsi wose kuko Uhoraho yamanutse aje kuri wo ari mu muriro umwotsi wahupfunduka nk'uwitanure umusozi wose utigita birengeje umurongo wa 19 ijwi ry'inzamba rirushije kurengera Mose aravuga ati Imana imwishisha mu ijwi rirenga nuko Uhoraho aramanuka aza kuri uwo musozi Sinai ku mpinga yawo Uhoraho ahamagaza Mose ngo aduge uwo musozi ashike ku mpinga Mose araduga maze Uhoraho abarira Mose ati manuka wihanikiriza abantu boye gutwaza ngo bazi iyo ndi bampanga amaso benshi muri bo bagatikira kandi n'abaherezi nabo basanzwe bigira hafi yanjye je Uhoraho nibiyeze kugira ngo simbatsindeho umurongo wa 23 n'uwa 24 tuzo waduheje iki gisomwa Mose yishura Uhoraho ati abantu ntibashobora kuduga kuri uyu musozi Sinai kuko watubariye ngo tubashingira karimbi kaho bagarukira impande zose z'uyu musozi ngo tuweze. Uhoraho amwisha ati genda umanuke heze uje kudugana na Aaron ariko abaherezi n'abandi bantu bose boye gutwaza ngo baziyondi kugira ngo simba tsindeho. Umurongo wa 25 niwo wanyuma murantunga. Nuko Mose aramanuka aja ku bantu arabibashikiriza. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kuradukurikira n'abama mudukurikira muri benshi, nagomba ndakore ni kaze muri ku kwezi kwa gatatu, ukwezi kukuba mu bwiza bw'Imana butangaje. Imana ishimwe cyane. Twabibonye ku murongo wa mbere ngo mu kwezi kugira gatatu abise bavuye mu gihugu cya Egiputa ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi. Sinzi ubugaragwa ushitsemo, sinzi ubugaragwa umazemo iminsi. Ivyo uri kuracamo ivyo byose, ubugaragwa n'ahantu hatera hatamera keretse ubuhinga bwa jubaza warahavomerera nta buzima mu bisanzwe. Haburuzuba, haba umuyaga mwinshi mu ijoro, haba umukungugu, haragoye no kubaka, haragoye, ariko ubuhinga burafasha abantu muri iki gihe. Uko biri kose, ibyo uri kuracamo byose, kuma, kugira inyota, kugira inzara, kuba mu gahinga, ubugaragwa n'agahinga utabona imbere n'inyuma, reka ndakubarire witege kubona ubwiza bw'Imana butangaje. Imana abikoreye Mose irashaka kubigukorera. Ibintu byinshi Imana ikora yamifise ikigereranyo, ibyo bita pattern cyangwa gicapo model cyangwa cycle. Hari ibintu Imana igenda ikora bisubira mu myaka 70, mu myaka 7, mu myaka 10, mu myaka 3, mu minsi 3, mu minsi 10, mu mezi 3. Hari byinshi Imana igikora mu mezi 9, mu mezi 12. Uko bimeze kose, nkundira nitize uyu munsi kugira ngo nduze kwizera kwawe, nawe ugire ico witeze. Imana ihabwe icubahiro. Wowe nturi Mose, wowe nturi Aroni, ariko kandi yavuze ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Kandi niko yavuze ngo yabagize abami n'abaherezi. Imana ihabwe icubahiro. Ko witeze rero ubwiza bw'Imana, ukora ivyo ico bisaba, wiyeze, ugire ivyo witandukanije. Nivyo bari byiza, hari ivyo wiyima, hari ivyo wiyima n'abatari icaha kugira ngo ushobore kwegera ubwiza bw'Imana, ushobore kugira umwanya wo gusenga. Hari aho bigusaba kugabanya kuri social media, hari aho bigusaba kwitandukanya n'ibiyago by'abagenzi bawe mukundana, ariko ibiyago atagira ico bikungura kugira ngo witege ubwiza bw'Imana. Ikindi nk'uko Yohana 11 hatubari ingene Yesu yayaze n'abashiki ba Lazaro bari bapfushije, ariko baraca mu bugaragwa bw'urupfu, gukura umuvukanyi, umukunzi wa musaza wa umwe bari bafise. Yesu aravuga ngo sinabare ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera, wizera ijambo ry'Imana. Ntibisaba kuja kuri Sinai, ntibisaba kuja Yerusalemu, ntibisaba kuja hanaka hirya no hino. Witege ubwiza bw'Imana aho uri hose, mu kazi, ku ishure, kwa muganga, ku isoko, mu gikoni, muri dushe, mu muduga, ku maguru, aho uri hose Imana ikugenderere, ubwiza bw'Imana bugusage, kuko Imana irifuza kuba hagati y'abantu bayo kugendana nabo. Yaravuze ngo sinzobata, sinzobahemukira. Imana ikugire neza muri uku kwezi, ubone ubwiza bw'Imana mu byo ari kurasengera, ubone abawe bakira, ubone umwana wawe yari abaye ikigaba agaruka, akasaba ikigongwe, akagira ubuzima bwiza n'ingeso nziza, ubone ubwiza bw'Imana mu masengesho, ubone ubwiza bw'Imana mu nama ugiyemo, ubone ubwiza bw'Imana aho ugiye gusaba akazi, ubone ubwiza bw'Imana aho ugiye gukora business yawe, urondere uronka. Imana iguhezagire, iguhezagire n'abawe, ukwezi kwiza uragahezagirwa.